magaci eebbe nabadi eebbe nebigeenna korkii ha ahaate magaci eebbe nabadi eebbe nebigeenna korkii ha ahaate.
Oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby.